digal chaka digal choka digal chaka digal choka hiyo punji mai bahare bulun dun 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 choka dun chaka dun dun dun.